mana ọchị nwa ọkụkụ ọsọ lekwa na ngị nwe adanụ, maka na ije nwa ọkụkụ bụzi nwonwu ọsọ. Mana ọgba ọsọ ada agbadebe sọsọ, mana ife na-achụ achụdebe ya omi ife jide ọfọ. Anyukwu adịrị ọnụ mma n'ụwa, maka onye anyukwu malụrụ arụ mpụta dị ọlụ. Onye ọma lụrụ arụ n'ile ekwuo n'ọbụ nkịtị, onye ọchịrị ntị ekwube ekwube n'ọbụ n'ụjọ. Anyukwu bụ nsọ, anyukwu bụ alụ, onye anyukwu pụta n'ọbụ njọ si n'ọbụ njọ. Ọka ekwu ekwu ka n'onye igwe alụ kwelu n'ikuka, mana onye igwe alụ jụọ ife gburu gburu ife anyukwu na n'ụwa. Anyukwu dị njọ, anyukwu bụ asị, o chebe echebe ọ naba anaba ndị n'ọgwụ njọ. Ọ naba anaba o chebe echebe ndị n'ọgwụ nsọ. Anyukwu bụ nsọ, anyukwu bụ alụ, ife anyukwu na-alụlụ mmadụ n'ụwa ndị n'ọgwụ njọ. Anyukwu pụta ndị n'ọgwụ njọ, onye anyukwu pụta ndị n'ọgwụ alụ. Anyukwu bụ nsọ nụ, onye eji anyukwu pụta ife. Mpụta ife anyukwu bụ aja afa, mana a si n'ezi afa ka ego nụ. Anyukwu abụrụ ọlụ nụ, onye anyukwu pụta nne n'ọbụ njọ, nne n'ọbụ nsọ. Anyukwu dị njọ. bona bana mande no bunjo ifanyu kuna lolo madono wande no bunjo onyo chili nisi ya bunjo sino bunjo onyo chila nyaisi ya bunjo sino bunjo okwe kwe kuko onye kwalu mbele ifanyu kuna lolo mande no bunjo mande no bunjo anyu kubunjo anyu kubunjo ojebe jebona bunjo.